divana mani Muse mutitsa musavira chirizia Amakuwa kome arayitekereye Musenge no mumanya wabanda shaka gusenga Musenge kenshi kandi cyane Oh my.